استمعي. Other for Onyamishra. Maybe they be at the American is in Yamishra.
Amen.
Because in Shiraya, dear be at a boom here. And there be a will be a person who don't suffer with Dofo, be who don't suffer with me. Yea, your man come on your year, your Sunday, and said you made your kit to a sauce yen chepi. Yen chakra. But, yea, per se. Yɛhwɛ nneɛma bi a ɛrekɔ soɔ ɛnɛ ɛdɛi a ɛyɛ 29th of October yi nokwasɛm nie biribi rekɔ so obi bɛbu sam sɛ biribi bɛn na ɛrekɔ soɔ nnipa mote ne nkɛn yɛ ɔsɔfo maame ɔsɔfoɔ bɛta mene me nnua baa ɛyɛ tutugyagukyee waa na wote yɛ nka a Radio station ewo Cleveland, Ohio. E si a me ne me mame chewa ewo studio ha. Na di a me pese me kan ema unye binyane honti asi ene se. Bebre ne ya ne e koswo. Ba me pese ene de ino. Otu nsafre odofo bina uche video no. Because ene ya me bini nem yem. Na saa nneɛma na ɛne nam wiem no ɛmmoa yɛn na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛma yɛn nyina yɛn ani aba yɛn ho soɔ nti baabi awoɔ akyikyi ne bɛntɛyɛ bi a wɔretie meɛ mɛsrɛ bebree sɛ sɛ worehwehwɛ maame kyerewa a wosi me so a wobɛhu no wopɛ sɛ ɔyɛ biribia ma wo nso so a meda nyame ase ne manager ne me ne manager ne me nti no sɛ wopɛ sɛ uhu no ana bibia ni a maami chewa ne manager ne me na uhu no uhu me a me ye nhyira de ama wo we de maami chewa emi se mesa mo akwa aba aba dwuma de ya se chia wati efu
yo me chia me tiefu nyina
we de oso chia mu nyina bomba akope maami chewa ye nipa bi onkasa bebre wudi nipa san na uhu se de wo sitie na yeye Ghana fuo ne de no kwasem nie ya ya kase o
penipeni mguase
but mami chewa and name wo na obi dia de ebre me ese me hwe news and am se die news a me kwa he ya wa wuti me nchen yesi wo wu na wu wu ya nso so anya bibia o yesi food poison Food poison. I work on Vanoche, Abrawo US. I didn't work on Sazimo. I chill over tear for and no fans. I shall walk.
Me does say, Mammy. Send me fans a 4 crown come in, Cassa. And in my bushing of one. Now, my own say, one more a critic is honey, Mano. M. Wow, why Nippon, oh, fun on me, and I'm alone. Uti wi asena so be kreti asem bi na wo so wo de gidin a enya bi me mabrabom na apeso wo de faso gidin em wa enokra wo de nome e ba wo so ah obi wo ha wo timi transe se mi kreti we na me yi me e bia ni studio e kan se na fm ni studio ya papra studio